color.
Aha!
Na zindagi picha, na zindagi picha.
No.
You're